community aba nayo nyiniti
no kuvuga twebwe muri community ya Shaitaba tugerageje guca muri make ivyo twaranguye turabona kwa taribike twakwigayira kuvuga mu gisata twashira imbere cy'intwaro umutekano imibano hamwe na politike twarabandanije gutunganya neza komite zikurikiye mu bose zijejwe umutekano guhimiriza abenegihugu gutanga intererano zo gukora amatora ya 2020 turabandanye kubaka ibiro by'abakuru b'imitumba gushika ubu turageze ku nyubako zishika 10 n'amashengero nayo ntiyasigaye inyuma araguma aterera cyane cyane kubera tuza turagirana amanama tukayaga neza nabo baraterera kandi mu bijyanye n'iterambere y'ikomine ndetse bariho barubakwa nabo n'inyubakwa nziza twavuga nk'inyubakwa ya paruwasi runatyora iri kirubakwa n'abakirisubo nyene bafashijwe n'abakunzi n'ishengero katolika tote kijyanye n'uburimyi bworozi no gukingira ibidukikije turavuga neza yuko ubuhinyi n'ubworozi bushoboka mu gihe tuba twabanje gukingira ibidukikije cyo gituma twahimirije cyane kugira ngo bakingire ibidukikije batangiye bake barabyumva ariko batera ibiti ndetse n'ibirura nyakanga muno mwaka turabona yuko twagerageje ku buryo bw'uko hari akarusho turazi nuko n'indi myaka iheze rero abarimyi bari ku kivi na cyane cyane abikorera utwabo nibo tubona yuko bari kwashyigikira cyane iki gisata dufatiye akarorero kuri nyakubahwa Buramatari w'intara yacu ya Gitega asanzwe avuka muri ino komine nawe nyine ntiyasigaye inyuma niyo yatubwiye imbere kuko yararimye imirima myiza cyane y'ibiraya n'ibijumbu n'ibitoke ni ukuvuga biherekejwe n'ubworozi kuko murazi yuko ata burimyi butagira bworozi kuko uburimyi bushimikira iminsi yose ku mwavu w'ikirundi Buramatari yarakoze cyane gushigikira ibikorwa by'iterambere rya komine mu guha akarorero abenegihugu bo muri kano karere k'ikomine yacu aha twashimira kandi ababikira bakoma coto baba ku mutumba wa Rukobe ya kabiri muri zone ya Buhevyi nabo kandi baragize imirima myiza cyane n'ubworozi tubona yuko abahakorera bahezi bakaraharaburira ubwenge aha kandi muri igisata hariho ikigo cyo kugwirizamo imbuto no gutanga inyigisho twatanguje cyitwa Centre Somatien Nyagifu gisanzwe gikorerwamo n'ishyirahamwe koperative y'abakenyezi iki turabandanya kugishyigikira mwira turabe yuko cotera imbere dushike kwihangira twihaye yuko tworonka ikigo muri no komine y'iwacu aha abenegihugu bashobora kuronkera imbuto z'ibiraya z'ibigori z'ibitoke ndetse bakanaharahurira n'ubwenge turashimira ishyirahamwe pamu ryarafashije kugira ngo hubakwe ahantu hakorerwa amashiga aziganya amakara izo rero bigashobora gufasha mu gukinga ibidukikije kuko abenegihugu bakoresha inkwi zikeya ahahora hakoreshwa ibisate bitatu usanga umuntu ashobora gukoresha igisate kimwe hanyuma agahisha inkono yiwe igisata cy'ubutunzi muri iki gisata turavugamo nk'isoko ya Gihamagara n'umugambi munini twihaye ariko tububaka twatanguye kwibarabara dutera tuja indani mu isoko ni ukuvuga n'umugambi tubona yuko uzotwara hafi miliyaridi zibiri ubu rero turamaze gukora ibyo twogereranya ko byababa ibice 30%. Twarashoboye gusanura ibarabara rya Gihamagara Buhoro Kanyonga ni ukuvuga ibirometero bishyika 15 dufashijwe n'ibanki ya Afurika ijejwe iterambere ku mafaranga basigaje mu nyubako iri kaburimbi riva makemiko gushika mu Ruyigi kandi twarasanuye ibarabara rya Gihamagara Nyakijanda ku ibarabara risanzwe rija mu Kinyinya ku burebure bw'ibirometero 13 dufashijwe n'ishyirahamwe pamu hanyuma komine nayo igatanga uburyo isukamo amakariyeri yongera isanura ibiraro pamu yakoresha abenegihugu hamwe ikabahemba udufaranga bagaheza bakikemura inyubako nziza cyane y'iteka yo kubaka ikibuga c'inkino ca komine Itaba twita Mujejuru Hope Stadium kuvuga stade y'ivyiziriro y'umujejuru muri komine yitaba iyi nayo turabona y'izoterera cyane muzi gutunzi aha twovuga kandi Copec yari wasinyo kwa nziza nayo tubona yuko yabitewe nuko yabonye ko komine iriko iratera imbere itinaswe n'ubusigara inyuma twari yumvire dusanga ibyo tuvuga byose byabyo muri myi n'ibindi kugira tubishike ko neza na neza nuko twoshinga amakoperative uko muri koperative umurimyi cyangwa uwundi araza agasaba ingurane akikorera umugambi hanyuma akaza akariha twashe dushira hamwe rero abene gihugu turagira amakoperative twaravukishije rero koperative zibiri ikindi gisata twovuga ni gisata c'indero muri gisata nawe nyene twaranguye byinshi muri umwaka wa 2017 urangiye komine yacu muri cya kibazo konkuru itangwa mu mwaka w'icenda komine yacu ngaha ntara gitega yabaye ya mbere mu mwaka wa 2016 hari hubatswe ishure y'imyuga kidonzi iyo shure rero muri uno mwaka twashoboye kuyugurura ikaba iriko irakora iha ubumenyi abana hatangujwe rero bisata by'uburimyi n'ubworozi turiko turubaka ishure ishingiro ya Rutegama kinyaruko no kwagura rero ishure yisumbuye rise kominale Ruhanzi turashimira PAM kuko yazanye umugambi wo gufungurira abana bari ku mashure bigatuma atamwana ashobora gusiba ku ishure kubera yarayibusa aha kandi turiko turasanura amashure abiri ishure shingiro ya Buhoro ishure shingiro ya Gisikara aha dukoresha uburyo bw'abanyagihugu baterera tugakoresha kandi intererano ya leta kuko baradutera leta iraduterera amabati twarashoboye gukora uruzitiro rw'ivuriro rya Buhinda dufashijwe ni banki ya Afurika ijeje iterambere umugende w'amazi duherutse gusanura umugende w'amazi wa Ruhanza ushika mu gihamagara dufashijwe n'ishyirahamwe World Vision tubonye ko kibagira gukengurukira cyane cyane leta kubera umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu yatanguje aha twakengurukira kandi amashyirahamwe uko twabivuze ishyirahamwe PAM n'ishyirahamwe World Vision turakengurukira kandi rero n'abenegihugu ubwo nyene turakengurukira uwo wese afite icyo yaterereye muri uno mwaka wa 2017 kuko ni benshi nuko murakoze.